Molo amkelekile kwakhona. Apha ke sizoqhuba ngemizekelo ye-functions. Futhi ngethemba ugqiba kwethu apha sizoba sesiqonde ngcono ingqikelelo ye-functions. Masithi sicime yonke le nto besiyibhale kwisifundo esigqiba usenza apha. Andithi ke ekuqaleni ndikubonise into yokuba i-function ingachazwa njengengcazelo ye-algebra okanye singasebenzisa laa ndlela ukuthi xa u-x elinani elimqakathi sizowenza into ethile okanye xa elinani elingekho mqakathi sizowenza nje. Kodwa ke ngoku enye indlela esingayichaza ngayo i-function yokuyichaza njengesazobe, into ezotywayo, igrafu ke ngesilungu. Masizobe ke le graf yethu kuba sizojonga yona le ndlela esinochaza ngayo i-functions kwesi na isifundo. Nantsi igraf yethu. Anso saqala sabeka i-x axis yethu nomgca lo ocwesileyo nalomgca lo omengqo i-y axis okanye i-f ka-x axis. Masibekeni amalungu ethu i-points anso ke masibekeni masigqibezeleni apha. Okay, masithi ke 1 2 3 4 5 ngu-negative 5 ke lo, nangu-5 opositive kwi-y axis okanye i-f ka-x axis ngu-negative 5 lo osezantsi. I-x axis ke le lo mgca lo olele ngecala i-x axis lo mgca lo ocwesileyo i-x axis lo mgca lo omengqo yiwo i-f ka-x axis okanye mhlawumbi uqhele ukuyibiza nge-y axis. Ke sizothi mhlawumbi u-negative 5 no-2 izoba yipoint yethu yokuqala, ilungu lethu lokuqala. Sibeke enye nantsenye, sibeke esine ipoint yesilungu, nantsi enye ipoint. Sisabeka amalungu kaloku wegraf yethu ke ngoku apha, nantsenye anso imani sesogqiba ngoku sizoqhuba ngoku sisafuna ubeka nje kakuhle le graph yethu kana sizodibanisa onke amalungu apha ii-points zethu. Nantsi ke iyavela ke igraph yethu, nantsi igraf isazobe sethu ngesiXhosa. Mna ke phofu ndiyasithanda isiXhosa esisihlambekileyo nje. Nantsi ke igraf yethu isazobe sethu. Le nto ke le yingcazelo ye-function. Isibonisa into yoba xa singenisa u-x othile kuzovela u-f ka-x ongubani na. So ke xa singenisa u-negative 5, ixabiso lika-x elingu-negative 5, u-f ka-x uzoba engu-2, kuzovela u-2. Ke mhlawumbi u-f ka-0 masizibuze ukuba ngubani na. Sizoya ku-0 kulo mgca ocwesileyo kwi-x axis yethu siyibone into yoba kwi-y axis le lo mgca omengqo ihambisana neli xabiso lika-0 kwi-y axis. U-f ka-1 ke ngoku sizoya ku-1 apha kulo mgca ocwesileyo siyibone into yokuba lo-1 lo uhambisana kwigraf yethu no-negative 1 kwi y axis, i-f ka-x axis. Le graf ke andithi ngu-f ka-x, i-function engu-f ka-x. Masike sithi sichaze u-g ka-x njengoba sesinaye u-f ka-x apha onikelwa igraf yethu. Ke u-g ka-x ulingene no-f ka-x, yonke loo nto leyo inyuswe ngesibini, kuloo nto sizowuthabatha sithi minus f ka-x. Ke masichazeni u-h ka-x naye apha. U-h ka-x sizothi ulingene masithi mhlawumbi ulingene no-3 minus x. Ku-3 sizothabatha u-x. Masithi ke sibuzwe ukuba u-h ka-g ka-negative 1 ke. U-h ka-g ka-negative 1 ngubani. besizowenza njani? Njengoba besenzile kwizifundo ezigqithileyo, sizoqala sizame ukusombulula u-g ka-negative 1. Ke u-g ka-negative 1 sizawungenisa u-negative 1 kule function ka-g yethu. Sizawuthi singenise u-negative 1. Ke mna ndicinga ngolu hlobo. Apha ndimbona khona u-x, ndizofaka u-negative 1. Eli nani elibhalwe ngaphakathi kwi-brackets lemigca emgotyiweyo am. Ke loo nto izawusinika u-f ka-negative 1, yonke loo nto leyo inyuswe ngesibini, minus, sizothabatha kuloo nto u-f ka-negative 1. Ke apha ndimbone khona u-x, ndathi ndafaka u-negative 1. Ke u-f ka-negative 1 masimfumane yena. Nangu siya ku-negative 1 kwi-x-axis yethu, sibone into yoba kwi-graph yethu. Xa singenisa u-negative 1 kuzovela u-1. Nantso ke, u-g ka-negative 1 ke ngu-1 onyuswe ngesibini. Kuloo nto sithabatha u-1, loo nto isinika u-0. Andithi ke xa singenise u-negative 1 kule function ka-g kuzovela iqanda. Ke u-g ka-negative 1 ngu-0. Ke loo nto ke izoyenza lula nyana le nto esizama uyisombulula. Njengoba siyazi ke ngoku into yoba u-g ka-negative 1 ngu-0 singasombulula u-h ka-0 ngoku. Apha simbona khona u-x kule function ka-h sizofaka u-0. Ke u-h ka-0 kucacile uba ngu-3. Masithi siyenze omnye umzekelo nje uba imizekelo kaloku yiloo ndlela esiyifunda ngayo kakuhle nje i-maths. Sizocima le nto esibhalileyo, singacimi le graph kuba yho ithathe ixesha elide kakhulu kwizoba. Ke into endinoyenza ke kwenza uba niqiniseke njengayo yonke le nto, ningamisa ividiyo niphinde nibuyele umva, niphinde nimamele loo nto leyo. Okanye wena ungazama uzisombululela imibuzo endimibekayo apha. Masithi ke ngoku masenze enye ingcazelo ka-g ka-x. Masimchaze ngenye indlela u-g ka-x. Masithi mhlawumbi u-g ka-x. U-g ka-x wethu lo ngu, masithi u-g ka-x lo ngu-f ka-x. Masithi u-f ka-x squared ngu-x squared lo ngaphakathi kwi-bracket. U-g ka-x ulingene no-f ka-x squared odityaniswe no-f ka-x odityaniswe no-2. Ke u-g ka-x ngu-f ka-x onyuswe ngesibini odityaniswe no-f ka-x odityaniswe no-2. U-g ke ngoku ka, masikhetheni nje inani elithile apha, masikhetheni u-negative 2. U-g ka-negative 2, u-g ka-minus 2 ngubani? Sowenza njani ke ngoku? Sowenza ngokufana. Apha simbona khona u-x, sizofaka u-negative 2. Ke apha loo nto izosinika u-f ka-negative 2 onyuswe ngesibini odityaniswe no-f ka-negative 2 plus 2. Apha simbone khona u-x, sathi safaka u-negative 2 lo. U-negative 2 squared ngu-4. Andithi ke loo nto izosinika u-f ka-4 kwecala le-plus. Ke loo nto sizoyidibanisa no-f ka-0 kuba u-negative 2 odityaniswe no-2. Xa songeza u-2 ku-negative 2 sifumana u-0. Ke sino-f ka-4 odityaniswe no-f ka-0. Ke u-f ka-4, xa u-x engu-0 kule graph yethu, u-f ka-x ngu-2. Ke u-f ka-4 ngu-2. Ke le graph le masikhumbule into yoba le graph yingcazelo ye-function ka-f, i-definition ye-function ka-f ngesilungu. Yingcazelo yalo function ka-f le graph yethu. Ke ngoku ngokulandelayo, xa u-x engu-0 kule graph yethu isazobe sethu, ulanduza u-f ka-x ngu-0. Ke loo nto izosinika u-2. U-g ka-negative 2 ke ngu-2. Enye into ke enonika umdla into yokuzoba, kwenza isazobe ezomela le function ka jika x. Ilondo ke inoba nzimanyana kodwa inonika umdla kakhulu londo leyo. Ke mhlambi kwesifundo ezayo ndizawuqhuba ngeminye imizekelo siqinise nje yonke le nto esiyenzileyo kwi-functions futhi siqhube njengokuqonda ingqikelelo yakhona. Ke apho kwisifundo esilandelayo sizobona into yokuba i-functions ke kakuhle zisebenza njani ngokujonga iintlobo ngeentlobo ze-functions ezichazwa njenge-algebra futhi nezizotywayo. Ndizawuthi ke ndibone khona wethu.